mugushinga izo nzego rero nagira ndababwire ibyo mutegerezwa kwisunga. Ubwa mbere muteza kwisunga ubutandukane bw'abantu, ni ukuvuga ko abagendera karanga muzoba muserukira ku rwego rw'intara bategerezwa kwibonamwo muri izo nzego. Icyo nakibabwiye kugira ngo mucyitwararike, kuko umuhari w'abagendera karanga ugizwe n'abarundikazi bo mu bwoko bwose n'amadini yose. Ntihazojemo rero ikumirwa ryabajya canke bariya. Ikigira kabiri, mutegerezwa kwisunga ubumenyi, ubushobozi hamwe n'ubukerebutsi. Ibyo bikorwa rero muze mubikorane ubwira n'ubwitonzi bwinshi, mugerageze kubinyarutsa kugira ngo ibindi bikorwa bibandanye. Mu guheraheza twagira tubatekerera impanuro, mwubahe ubutegetsi n'intwaro, ariko kandi nibabarenganya ntimuniganwe ijambo, kandi mukurikize amategeko. Ibikorwa byose muzokora mubimenye, hanyuma mugerageze gukundana hagati yanyu. Ntimucanemwo, mugire urunani kugira ngo na ya ntsinzi turiko turarondera yiduce mu myanya y'intoke. Sinorangiza ntabahaye indamutso ya nyenicubahiro nyakubahwa Honorable El Hadji Hussein Rajab. Ari mu ibohero rya Mpimba. Arabatasha ngo ntimucike intege ngo nuko ari hariya hantu, ngo nimukomeze ibikorwa, ngo kandi arabemereye ko atankeka intsinzi ari kashi. Murakoze, Imana ibazigame kandi muzigame ibanga.
Urira nyakubahwa arongoye abagendera karanga mu gihugu cyose, mwende wo muzindi ntara muri ngaha. Iryo jambo rero nishikirijwe bose, nishikirijwe abaserukira abandi, ariko tubabasaba yuko aho mutahira
ariko barambwira ko abanyamurambya bashitse, twebwe mu ntara yose tuvuga ibyubaka nta bisambura tuzokwigera tuvuga.
Gukundisha no kwigisha umuhari w'umubikizi akongera akavuga akigisha n'ubugambwe ipedezigama ibanga aho hose bikenewe.
Hariya narahejeje, nta muntu atari muri ipeda asigayeyo. Ipedeamba hanyuma kandi nkafasha no mu ntara, murabona ko nagendanye n'abazigama banga bacu abagendera karanga bayingere bashajije murabibona. Ubu rero nagira ndabacishirize ko kubatazi umugambwe icarico umugambwe ipedezigama ibanga, kenshi murabazwa n'abantu aho muherereye bati mbe uwo mugambwe udusigurire, ugasanga uriko uraca ku mayange utavuga ibitomowe. Ariko ngaha rero muharahurire mwese mutega amatwi, ibyo ndababwira si byanyu gusa, ni ibyo muca mushikiriza hajya muba hajya muherereye mwese iyo mwaje muva mu mihingo yose. Iri nza kubabwira ariko abantu baribaza umugambwe ipedezigama ibanga izi nguvu zawo iki gihugu muri byambere si hafi kuva kuri Rwagasore. Rwagasore yashaka ineza y'abarundi bose, ineza y'u Burundi, iterambere ry'iki gihugu, iterambere ry'abavuka gihugu. Ariko ngaha muri iki gihugu hamwe hariho abatovyi, n'ubu kuri isanduku ndavuga abatovyi bariho. Rwagasore ni bamuraje kabiri, mutega amatwi ndacerere. Rwagasore ni bamuraje kabiri, abo batovyi, abo banka igihugu uko gitera imbere, abo batifuza ineza y'iki gihugu, bifuza ineza zabo, bifuza kwama bafoye amabondo y'inda zabo gusa, baciye bamukuraho baramugandagura. Abanyagihugu rero ntibacitse inkokora, ahubwo agasora giriye haciye akurikirana intwaro muzi z'umukazo intwaro z'igisirikare z'umukazo abanyagihugu turatwagwa bufuni na buhoro turacugwa bufuni na buhoro ariko ntitwige barasubira baje hamwe hacaboneka indongozi izanye ikintu citwa demokarasi mu Burundi ariwe Melchior Ndadaye Ndadaye aratsinda amatora yifuza ko u Burundi bubaho mu mahoro yifuza ineza.